what is the best way to deal na sapa with your enemy? Do you unarushia watu maneno na what kind of way do you solve your issue?
Ni Joseph Kuguma hapa, Aka Gush Manenoz On, Mlango kubwa 2022 MCA. Naomba kura zenyu juu tusaidiane pamoja ni pamoja.